Umbuzo wanamhlanje uthi masibhale u 15 is to 25 ngohlobo le fraction e in simplest form. U 15 ke is to 25 njengoba mbona uhlobo le ratio. So ke masiqale simbhale phansi 15 is to 25 yi ratio yethu lesi thoma si change. So ke u 15 is to 25 uba ngu 15 over 25 xa simsa ke ngohlobo le fraction njengoba ubona uba u 15 lo kwela cala simbeka ngaphezu lwa enumerator 25 wethu abe yi denominator. So ke into elandelayo sisenza into in simplest form ngokufumana inani elona nani elikhulu elingena kuwo mabini amanani ethu, which is nani elikhulu elingena ku 15 no 25, which is ke apha kule i problem sinikwe u 5 ungena kuwo ma 2. So ke sidividishe u 15 no 2 ngo 5, siphinde sidividishe no 25 ngo 5. So ke ibali kodwa ke kwenzeka ukuba libe khona eline inani elikhulu elingenayo, sizalibona ngoye sidividishe. So ke u 15 divided by 5 usinika u 3, then u 25 divided by 5 usinika u 5. So ke sibe siyifumene i fraction yethu esiyifumene in simplest form. So ke siyakwazi ke futhi uphinda sithi le fraction sigqibo yifumana siyiphindisele ngolwa hlobo le ratio. Uba ikhumbula iratio yile besiyinikwe kuqala. So ke naxa siyibuyisela kwi ratio izokuphinda ifane nakuqala, which is apha ke ngu 3 over 5 izoba ngu 3 is to 5 ngohlobo le ratio.